你把你泪我迷。Come on, Vandam, even make it for love. Vandam, the pity Vandam. Nalegea, Niki, get us on my macho. Yangu macho kata nizagate mapili pili vanga undi hatha amekithiri kama siwewe kwasa kwasa mungu.